nwanne ị bụrụkwa na mbi ọzọ ama m ife na-eme ndị man of God fachọọla ikpele mmadụ ekpele ka e wee nata onye ahụ ego wee kpeele onye ahụ ekpele ekpechala onye ahụ ekpele wee na-asịzie it shall be well with you na your problem have been finished wee na-asị nwanne m mkpọ na agwụ agwụ akpọ nnọọ onye nwụrụ anwụ ka problem ya gwugoro iwee na-asị na problem dị gị ahụ agwụgo problem ọ na-agwụ agwụ unu ndị pastọ wee ka na-achọ memba na yọr chọọchị ifuru unu ndị man of God ije n'igwe unu siri ike